imirimo yo mu rwiseni irazwi imwibwirizwa shingiro ingingo ya 92 iyo mirimo rero iva ku gihe tuba tugezemo mu ncamake ibihe bigenga amatora ni bitatu hariho igihe cy'abatora hariho igihe cy'inyuma y'amatora hakaba n'igihe cy'imbere y'amatora mu gihe cyacu cyose rero ibikorwa bigenda bitandukanye ubu rero turi mu gihe cy'imbere y'amatora kirafise ibikorwa cyiharije kandi biranguwe neza amatora agenda neza none muti ivyo bikorwa vy'imbere y'amatora nibihe nituza kubivuga byose nkuko mubizi tuvuga bikuru kugira ngo muronke umenye nka byose mugabo hariho nibindi bito bisanzwe muzobona byongerako kubwa mbere igikorwa ca mbere nyamukuru hari gutegura intererano yo mu gwiseni mu gutegura ibwirizwa rizogenga amatora y'imirije murabizi mwese amatora ya magengwa n'amategeko mu gihe cy'imbere yayo nihayo mategeko ajaho canke agasubirwamo seni rero umugwi washize mu ngiro ibwirizwa rigenga amatora ryo muri rusama 2019 twarabonye ibitworohera gushira mu ngiro be nibitoroshe nico ni cyambere muri bwa kandi yuko habaye isuzuma inyuma y'amatora ya 2020 isuzuma ryahuriyemo nabegwa n'amatora bose maze bagashikiriza uko babona vyagenze hamwe n'ivyo babona vyohinduka ico ni cyakabiri akaba ni cyagatatu rero nacyo ni murakizi ni ribwirizwa rishasha nimero 1.5 ryo kuwa 16 ntwarante umwaka w'2023 riheruka gutorwa riringaniza busha intara amakomine abazone imitumba ni quartier ibiri muri iryo bwirizwa bitegerezwa kwisungwa mu gushiraho iryo bwirizwa rishasha izogeka amatora ivyo vyose tubishize hamwe rero ibikeneye guhinyanyugwa bice bimenyekana ivyo rero muri kino gihe twaravyegeranije turiko turabihanahana ku vyumviro kugira tubishire mu nteguro tuzotanga kuba bijejwe hanyuma muri vyo hazobonekemo ibizoshigwa mwibwirizo rizogenga amatora ari imbere ico cyarikwa ca mbere iko twamaze gutangura kandi tubandanya gushikaho twebwe iyo nteguro tumaze kuyironka cyo tuyiha abandi babijejwe ariki ni cyakabiri nukumenya bibanza abene gihugu bazokwiyandikishirizamwo ngo baje mu matora yimirije be naho bazotorera niki niko kwa chatanguye kandi kizobandanya mu bice bikurikirana bitandukanye iki gikorwa naco nyene gitegezwa kwisunga iribwirizwa rishasha tumaze kuvuga ryasubiwemo cyasubiyemo iringanizwa by'igihugu kuva mu ntara gushika ku mitumba na quartier ihangiro ry'iki gikorwa ni iryo kumenya neza ibibanza byo kwandikiramo abazotora mbe n'umutumbu yuhe canke quartier iyihe yandikwa rizoberamo hariho inyuba kwa ivyo bizokoregwamo umutumba canke quartier iri muri zone iyihe muri komine iyihe mu ntari iyihe ibyo byose bitegerezwa kumenyekana neza mu gihugu cyose imbere yuko ibikorwa by'amatora bitangura ndetse ibikorwa bibera ku cyicaro cya Seni duhereye ku byo twakoreye ko mu matora heruka tuzoshika no ku rubuga mu mazone mu makomine mu ntara nige wa kizofata umwanya mugabo nico cyorohereza itunganywa ry'amatora tumaze kubyiheza iyandiko ry'abazotora abazorikora aho bazotorera abazofasha gutora ibikoresho nkenegwa byose kuri ivyo tuba turonse intango yingere bizomenyekana hanyuma rero ishira mu ngiro bigakurikira hari gikoko kindi gihambaye kigira gatatu hari gukarihiriza ubwenge abahinga ba Seni cyo ni kimwe mu bikorwa Seni itegezwa kurangura mu mwaka ubanziriza w'amatora amatora arakeneye ubumenyi ubuhinga n'ubukerebutsi mu kuyatunganya nawo byo kuri uyu munsi hanyuma ngo bikore birame ubumenyi n'ubuhinga birigwa bikajana n'ubukerebutsi n'akaranga mutima muramaze kumenyera kandi mwumva bavuga bati ntatora risa n'irindi kandi nivyo uko byagenze matora ya 2010 siko byagenze matora yakurikiye n'yandi yakurikiye n'andi yakurikiye ni kuvuga rero uko amatora ashitse niko abahinga bayatunganya bitegura kugira ngo bayatunganye neza ukarihiza ubwenge rero abahinga ba Seni mu kiringo kigana amatora ni ngombwa kugira bayakoreshe banaguwe bushasha atagukekeranya atakwitiranya atakwibagira uko gukarihizwa ubwenge bituma bashobora gutegekanya bashobora gutegura kandi bashobora no gushira mu ngiro ibikenewe byose hanyuma amatora akagenda neza rero birasaba yuko bose baba bafise umuco ukwiye guco bajejwe nico gituma umaze kubikora babimwibutsa ubutarabikora kigishwa kandi bakibuswa akaranga mutima kuwo wese akorera muri Seni na cyane cyane ibyo yama yibangana ntaryo hariho n'ikindi gikorwa gikurikira nico gutegekanya ibikorwa byose by'umwaka w'amatora saka kogwa gatoyi kugira ibikorwa byose bijanye n'amatora birangurwe ku gihe kandi neza birandikwa bigashirwa mu rukurikirane urukurikirane rukavyara ingengabihe y'amatora imenyeshwa ku mugaragaro kugira abasahiriza co kimwe n'abarabwa n'ivyo bikorwa bayimenye hanyuma bitegure ndetse ubwo rukurikirane harategekanye ivyerekeye abakozi bazokenegwa ku ngero zose mu gihe cyose c'amatora aha nitwo kwibagira ibikoresho byose uko vyakabaye ko bimenyekana tutibagiye n'uburyo bw'amafaranga bukenewe ikindi gikorwa kandi ngo cyo kwigisha no guhimiriza abenegihugu kugira barangwe n'inyifato ibereye mu matora iki kirahambaye cyane kuko amatora meza igihugu gikeneye kandi anezera benshi ashikwa ko igihugu kirimo amahoro kirimo umutekano n'ituze izo nyigisho rero be nihimiriza birafasha cyane bamwe nabandi gutahura amatora ico arico abene gihugu bakaronka inkuru zikwiye zerekeye igihe cy'amatora bariko binjiramwo baragabishwa ku ngendo mbi zishobora kwiyadukiza zirondera guhungabanya ayo matora ibyo rero bikabarinda kujana nyabahururu muri rusange tuvuga ko izo nyigisho n'iryo himiriza bitegura imitima y'abarundi kuja mu matora batahura kandi batekanye inyigisho zimwe zerekeye abakiri bato bashobora kuba bataraja mu gutora na rimwe nayihimiriza cyane cyane ry'abo bandi bose bamaze kugira uruhara mu matora abakenyenzi nyamigambwe amashirahamwe amashengero bimenyesha makuru abajeje ubutungane abajeje intwaro abajeje umutekano n'abandi ibyo rero muri make ibikorwa bikuru bikuru turimwo hamwe n'ibindi tuzorangura muri uyu mwaka ubanziriza amatora bucutangura umwaka ubanziriza amatora ni uyu wa 2023-2024 mperaze ndababwira yuko mu Buseni uri ku kivi uri kurarangura imirimo yawo nkuko bitegerezwa kandi mu nkundire twibukanye kuko musanzwe mubizi yuko imiryango ya Seni yuguruye ku gihe cyose kimenyesha makuru cyifuza kumenya canke gutomokegwa ku vyerekeye ibikorwa vya Seni ibyirimo ibyitekanya kwico kimenyesha makuru cyo nyaragasa tuzocakirana urweze